Jesus!
Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems.
Twende wapi? Twende wapi?
Problems always.